Bab, ndab, ngazele.
Hey, mndanam. Sesiside kakhulu isikhathi ngambona uma wakho. So,
ayikhulela. Uma muhle uyashisa. Yabo ekhaya makukhona yena asidingi heat. Into lashisa ngayo.
Aw. Okay.
Naba urayisi. Ngendlela yakho. Ba mina nendaba ukuthi uma unemali wena drive ama taxi.
Ubani okutshela ukuthi mina ngidrive ama taxi?
Yo wena yo yo. Wena uthi ngani ukuthi ngidrive ama taxi?
Cha baba. Ngazibonela mina khathi ngikethe ti.
Listen ngala. Nibangakula.
Zach?
Oshukela bangakula. Oh. Okay. Bella.
Baba. Chill.
Ah, Cindy.
Hey bo, COVID, social distancing.
Okay.
Yo, Vusmuzi. Yena baby mama wakho lo? How, sway? How?
Sanibonani guys. Baba amnothoke lo.
Yo, kanti nibathola kanjani labantu?
So, sizobenzelani? Mhlawumbe bengicabanga sibathengele iPizza neNandos thi.
Hayibo, ngobani? Ngobani? Labantu abaphathanga ngisho umngenandlini lo, bangena nje ngezandla beshubeka. So benzele ukudla ngobani?
So, your aunt's gonna answer me. How did you get those people, yo?
Well, mina kwakuyi one night stand.
Ngazile. Ngazile ukuthi bekuyi one night stand. Yazir bengilungile ukusho ukuthi hayi beku obvious.
Well, uye no way when I stand. Mvaka lokho mina ngimbalekela.
How sway? How?
Well, ngaleso sikhathi ngangikwi relationship and mayizalwe ingane u boyfriend wabona ukuthi akuyona yakhe.
Huh?
My boyfriend was white.
Surprises. Iba. Umuntu wasenanda umthula kanjani umlungu? Umuntu ase ukanjani? Hayi, Nanda, awumncinyali.
Ha. Uma akubukeke rich, man.
Oh yeah, noma itesta u2 ePamlex. Uma maxabela iboyfriend yakhe bahlala endlini.
Poinda kwaye kanje.
Yebo. Sothi man, ngikwa kanjani? Yadlala. Kuzona ingubo zami lezi. Ngabile ngothenga amasekeni ukuze ngifithe inline plan.
Oh, uyayenza ke sense.
Ngiyakumnandi hlala naye mnotha.
Nami ngizokukhumbula phethes.
Hayi cha, angikaze ngithi ngizokukhumbula mina.
Oh.
Yadlala. Nami ngizokukhumbula.
So uhlala ePamlex?
Yeah, ngisePamlex.
Okay. Mina ngiseZimbabwe, samele ke sihlangane for i-date.
I-date eZimbabwe?
Ah, sorry. Bengiqonda i-play date.
Oh, ngiyabona.
So ePamlex, u-rich kangakanani sisi?
Mina yazi ngeke ngithi ngirish ngaleyo ndlela. Kodwa ke asithi ngayena endos. Bathi Miriam is going to be ready in 15 minutes. Wagcina ku 20 minutes. Navela ngawuthenga leyo nandos ngaxosha lo uqamba amanga. Thank you very much.
Ake shintshane ngeinumber for i play date abantwana.
Hey, kwenzakalani la? Ha? Nenzani la? Uyabona ukuthi indaba ngithi laba bangathengelwe pizza? Uyabona into abenzayo, abantu abayiyona?
Hey, ma, sorry. Uzothengela mina pizza. Babele waqaca uzikho nje isikhwaqo ngakho.
Aw. Angeni niyabezwa ke? Abantu enifuna ukubathengela ama pizza. Niyabezwa? And when? Kukungithatha kancane lokho kwenzayo ukuthi ufike la ngikhona ushele uma wengane yami uyazi
ukhomba baba kanjalo wena
ngikhomba wena uzokwenzani angishonga ukuthi enza obuzokwenza bembuze ukuthi uzokwenzani
uyafuna ukuba uthi ngizokwenzani
guys nathula nje manje nangasikhuze nakho sozisilimazana dade
baba kamnothi ngiyacela ngicela wehlise umoya badla cohlale phansi
Yazi abantu bakhuluma nami ngazi ukuthi anginaso isibaba.
Uthini baba?
Not.
Asambe boy.
Papa baba. Princess, asambe sis.
Ngiyabonga, jabulile ukwazi baba. Iyo yonke into bengicanga ukuthi iyona.
Okay.
Awu kahle. Kusimuzi yakhala.
Cha ma, bakhala qiphekile. Bye.
Okay.
Boss, asanto shayela nje uprincess ufuna ukuthatha ifamily photo. Yeyi. Ungafuna isihambi zosoyithengela apartment vele behome at the same time.
Hayi, vusimos, vusimos.
Hamba vusimos.
Yo, hey. Shona
khona.
Yeah.
Hey bo.
Yindeke le lunchini.
Ah, diphelile lunch. Phele ngabo 1.
How? It's manje uVusimuzi. Uvusimuzi useyajola.
Ha? Bangishiye ngaphakathi e gateway. Bengisacenga indlela yokuphuma sonke lesikhathi.